إما أن تريد من إلى سيدنا نعم جيسوس كرايس
Demand that we will not get out of the job. Where's the head again? I'm going to go here. Here, back. I'm here. Hello. n'aka gị ka m na-etinye ụmụ gị ndị a chọrọ ka a gwọ chọcha ndị a chọrọ ka a kpọtụ
ihe na-emebi emebi onye nwe anyị nye ha amam ihe na ahụ ga n'ihe na-egosi ihe ndị ahụ nyekwa n'ihe ego n'ihi na ego ka a ga ekwu eme ihe ndị ahụ onye nwe anyị jikọta ha ọnụ onye nọ n'ebe nsọ ka dị ndị saa mmadụ ya ọbụla ma ọ dị saa atụ ọcha n'ikpeazụ naanị ịba ga-enye ụtụtụ ịma mmadụ ego na-egosi ntụkwasị obi na aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị
Jesus, Lord, Lord, Lord. Marina, ya.
Thank you.
sena kwa sili huko ni uzaya. Kama kwenye uwezi kama uwewe kubiki. Ayeke teki kwenye mwae, kwenye primizi nile, kwenye ototo, nona mwenye kwa, ya kono mama, uwe koro ya, uwe hapa, Christ, when you suffer, I am. Yeah.